ugali na omena. Na nini?
Na avocado, na some greens.
Na some greens, eh?
Yes.
Karibuni sana.
Welcome.
Supper is ready.
Yo, yeah.
Ah, yeah, yeah. When in a come through. Então, não, they need, they need to. Hiyo maneno zadanganya mtu. Unajua kulu 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 gali kuwa sana.